The mace routine for angels we have heard on high is split into several parts. The mace command, the intro, the body, and the outro. The mace command is as follows. Tree, da-da, da-da, da-da-da. Tree, da-da, da-da, da-da-da. The intro is just loaded TikToks, but I'll show that to you from the front and the back. Da 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 da. Bum 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 ba 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 ba. Bum 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 ba bum ba 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 ba. Da da. The second part of the body is this. Ba ba da 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 da. Da 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 ba ba da 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 ba da 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 ba ba bam 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 da ba ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba 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 da 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 ba da 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 da. I will now be doing the full Angels Mace routine. For the first repeat, I will be doing the walk that hits on one, and for their second repeat in the ending, I will be doing the walk that hits on two. Twee, da da, da da. Da 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 ba 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 bum 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 ba 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 da 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 ba da 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 ba 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 da ba da ba 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 da 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 da.
Da 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 da
Bum, 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 bum.